humuriza ari kwiyabashize mumarigara amajamba bavugira yo ateya gahinda abapeza bakinogiye bafise ibibazo iyo bashize mu ngoro y'Imana ari humuriza ari kwiyabashize mumarigara amajamba bavugira yo ateya gahinda
Shinganahe
Sabga Shuti
Urazi Ninguru
Yehe
Urazi Amisole Twarukanye
Ndabizi sibyo
Ubu bamwe bafise imiduga Abandi bafise amamagazine Abandi bafise amapikipiki Mbega uramenya uburyo bakoresheje mu kubironga
Mbega ntabikiwe kamutama No bimenyante
Bimenye rero bajya bifatanije na Frimasoni nico gituma bafisi bitayega
Matsa nkabibona
ndasenga
cyane ntihagire igihinduka nkisonzesha gatatu ku munsi ntihagire igihinduka
ime
nkanaririmba naho nyene ntihagire igihinduka nkako abakurambere baravuga ngo Imana ifashe uwifashije ndabihebye twigira nanje mbe nkabo
tugende
abateza baginogiye afise ibibazo Iyo bashize mu ngoro y'Imana Bari humuriza Ari kwiyo bashize Mu marigara Amajambo bavugira yo Ateye agahinda Abateza baginogiye Bafise ibibazo Iyo bashize mu ngoro y'Imana Bari humuriza Ari kwiyo bashize Mu marigara
Thank you. muganga wicaye mu rusaku uza kwireguza iki wa mugore umwami Yesu niyo yaza agasanga wicaye mu irigara uza kwireguza iki wa musore umwami Yesu niyo yaza agasanga wicaye mu rusaku uza kwireguza iki wa mwigeme